zikila zinhliziyoni
ndlelani
zizona ngicwesibe ndigawule ndiwarhuqa bhuti ngoba andizuba mde kule ndawo apha mkhonzi asizube sicikoza sijikeleza le meko kuyo eyona nto esibeka apha brother Sali yilaa nto ibidla ngokubeka nawe emakhayeni ethu xa sukuba sehlelwe zimeko ezikumila kunje laa nto bhuti ubudla ngoyithetha kuthi mhlazimbi thina sizokwazi uyitolika ngolaa hlobo kodwa siyanqwena siyathandaza into yoba inganangalona umzuzu ingatyhileka nakuwe sizokuthi nje apha femeli torho uxolweni akuhlanga nto engaqhelanga ukwehla eli khaya ndiyalazi ndingalazi bhuti mbongo kodwa ke ndinophawula nje intoba nakubeni ndingazange ndathunga kodwa abantu abathungayo bayayazi oba ukho umahluko phakathi kwempahla eqhaqheke irhaleni nempahla ekrazukileyo sihlobo zam xa uthunga impahla eqhaqheke irhaleni awudingi effort ininzi kwaye futhi awudingi kwanerhaleni eninzi kodwa once impahla bhuti mbongo ikrazuke kuye kunyanzeleke ngamanye amaxesha uthabathe nakwiimpahla ezindala malapha uzame into yoba mawuxomezelele wenze laa nto kuthiwa kudayinisha sihlobo zahamba kuba iintlungu zakaloku nje ranasali nefemeli yakho apha bhuti mbongo asizange uzodayinisha ngoba le femeli iyathandaza ngabantu aba bakathixo umpostile apha uyazimisa nge-experience yakhe uyabona le nto xa uthetha into ube lifokofoko ungaqiniseki ngento oyithethayo yishiya abantu nabo bebhidekile ngoba le nto uyithethayo nawe awuqinisekanga ngayo kodwa umposti lapha uthi kuba mna ndisisiko femeli yakho kwethu ndigqiba kweloba iintlungu zakaloku nje esikuzo ngamanye amazwi bhuti mbongo udibanisa i-present ye-future bazama ukomelisa umntu asinguye ngoku ilizwi likathixo andisufemeli ngamanye amaxesa ukuze siyibone indawo esibheka kulo yanzele koba singe siqale sijonga pho sisuka khona uthibuke walunga bantuni uthibuke walunga akufunekanga uthixo into yoba simthathe ngesenzo esinye sigqiba into yoba uthixo wethu usilahlile kodwa kuyabaluleka into yoba sixele simpostile sibe namandlesa ohlala phantsi sievaluate ukwenzela into yoba sifike ekubeni uba uthixo wethu ngenye imini usazasigqithisa kwezi ntlungu uthikwani gcine torha sizuqikoza sithetha into ende kodwa nani niyayazi le nto ngoba idla ngoyithetha kwamanye amakhaya.